Mpirira ninyumya n'omutima gwange Enda nentula nemanya ntobulamu bwange Bwe twasoma waliwo bye twayiga Naye bwe twayiga munanga tete twakola Era ekiseera n'emyaka gyayita Amagezi ge twafuna gonna gonna ne gabula